tirani nkhani sankhadi ndi wachipani chotsutsa cha Alliance for Democracy Afford wayamba mu mzinda wa Lilongwe pomwe mtsogoleri wa chipani cha Enoch Jehana walonjeza kuti apambana pa chisankho cha 2025. Ajehana omwe anachotsa chipani chawo mu mgwirizano olamulira wa Thonse adzudzula chipani cha Malawi Congress kuti sichikuyendesa bwino boma. Iwo ali mgwirizano wa Thonse walephera kuchita zomwe a Malawi amayembekezera kuti lonkofunika kusintha boma pa chisankho cha 2025. Zadziwika kuti aphungwa nyumba malamulo ambiri mwaiwo mdziko muno ali ningongole zochuluka chifukwa chofuna kusangalatsa anthu omwe amawayimira mmadera awo. Izi zalolika usiku wapitawu ku Lilongwe pa msonkhano omwe bunge la Center for Civil Society Strengthening linakonzera aphungwa nyumba ya malamulo ndikugwira ntchito mnyumbayi pansi pa ntchito ya aphungu anga yomwe bungweri likugwira m'maboma anayi. Mmodzi mwa aphungu ayo na mkandawire wadera kuzambwe mboma la Lumphi wati aphungu ambiri amakakamizidwa kugula mabokosi a maliro ndi zinthu zina zosayenera udindo wawo pofuna kunyengerera anthu.
Ndiyofunikira kwambiri ndipo timalakalaka kuti mwina ikanakhala kuti itafalikira mmadera monse chifukwa mavuto amene phungu wanga programu ikufuna apange address sili ku Lumphi kokha, sili ku Baraka kokha, sili ku Mchinji kokha, ndi Malawi yonse makosweze zonse. Ndi programu yofunikira kwambiri imene ikuwunikiraso kuti munthu wakumudzi amene amavota adziwe kuti kodi chimene ndavotera phungu ndi chani, ntchito za phungu ndi chani, malilira awo ndi chani, kodi ndikugula makofini, kodi ndikuthandiza pa maliro, kodi ndikumamenyesa mabonanza, kodi ndikupanga zosiyana-siyana. Sitikunena kuti kupanga zimene zonkola kuika koma izozo zikhale kwa phunguyu kufuna kuchita mwaiye yekha, koma isakhale condition kuti ngati suna tigulire kofini, suna tipase soya pisezi, suna timenyesere mpira bonanza ndi kuti sitingakuvotere. Tizasiya anthu amene angatiyimirire bwino mu parliament chifukwa choti mwina alibe zogawa, koma tiye anthu amene tiwaona kuti awawo ali ndi anabadwa ndi mzimu wofuna azikawunikira chimwa cha boma, azikapanga malamulo, azikatiyimira mu parliament, osati zogawana. Zogawana zizikhala zoti atha kutigawira kapena ayi, koma isakhale ngati chikole choti ngati suna tigayire ndi sitikupasa voti.
Ndipo mkulu wa ntchito ya aphungu anga Amese Chikadza wati ntchito icholinga chake ndikuonetsetsa kuti aphungu akuyankhula ndi anthu awo komanso kuwadziwitsa za ntchito ya nyumba ya malamulo. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lati lupitira kulephera kugwira ntchito moyenera kamba kakusowa kwa ndalama zokwanira. Wapampando wa bungweri achikondi chijozi wati palinkhani zochuluka zokhuza kuphwanya ufulu wa anthu zomwe akuyenera kufufuza, koma sangakwanitse kufufuza zonse kamba kakuchepa kwa ndalama. Zuleka na Nguo walemba ripotiri.
Wapampando wa bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC achikondi chijozi wati makomishonala a bungweri ndodzipereka kufufuza milandu yokhudza kuphwanya ufulu wa anthu mdziko lino, koma akukanika kamba kamavuto asachuma. Iwati atengerapo mwayi kuti aphunzire momwe mabungwe anzawo akuthana ndi mavuto monga awa.
Sonkhano wabwino chifukwa chonena kuti utithandizira makomishona azikudziwa udindo wathu ngati komishona ku Malawi kunoko, komanso ingakhale mu Africa munomo kuti kodi ngati makomishona azitikuyenera kutani, komanso ingakhale nkhani zokhudzana ndi mafulo achibadwidwe apa dziko lonse lapansi kuti tingalimbikitse bwanji mafulo anthu.
Apa mpando wa mgwirizano wa mabungwe olimbikitsa ufulu wa anthu mu Africa a Gilbert Sebihogo wati sonkhanowu uthandiza makomishona lawa kuti agawane nzeru pamomwe angathiranirane ndi mavuto omwe akumana nawo m'maiko awo pa ntchito yoteteza ufulu wa anthu. Kazembe wa bungwe la maiko akulaya Arun Skinebash wati ngati bungwe ndodzipereka kuthandiza mabungwe ona za ufulu wa anthu pa dziko lapansi. Mu mgwirizano wa mabungwe olimbikitsa ufulu wa anthuwa muli mabungwe ona za ufulu wa anthu 47 ochokera mchigawo cha Africa. Zuleika na Nguo, Zodiac, Lilongwe.
Aphungu otsutsa boma auza anduna yoona za mtengatenga Jacob Hara kuti abweretse mnyumbayi ripoti lomveka bwino lofotokoza chifukwa chomwe kampani zimene zimabweretsa mafuta a galimoto sizikuperekera msonkho wapadera wa mafuta. Phungu wadera pakati mboma a Thola Ben Phiri wati ndodabwa kuti boma lupitira kudula msonkho kwa Malawi pamene omwe amachita business yogula mafuta sakulipira misonkhoyi zomwe zikulepheretsa boma kupeza ndalama zolipira chiluko chokonza misewu. Sabata yapitayo makontrakita ena mdziko lino akhala akuchita mbindikiro pa ofesi ina ya boma yona za misewu kamba kulephera kuwapatsa ndalama zawo. Ofesi idati izi ni kamba kakuti kuthumba la misonkho ya mafuta a galimoto kulibe kanthu.
linadutsitsa lamulo limene tinagwirizana kuti akaika mtengo wa mafuta pamene anena kuti transport yakwana mwakuti mtengo wake ndikotere adziika kena pamwambapo ncholinga chokuti kamene kukadzigwira ntchito ya misewu malipaliso kena kamene kamayikidwa kokhuza nkhani ya kuchita connect magetsi mmidzi ntchito zake zili very specific in the level law imene tinapanga ndalama zimene zonse zingapita kukagwira ntchito china ndeiwo akunena kutaka kuti iyayi chifukwa choti kunali ma devaluations ndi zina ndalama ija yadyedwa komweko sikuperekedwa ndeti kuti iyayi komatu mmalawi tidakati malevel otachotsa ndekuti malawi kweza kupereka ochipa chifukwa ndalama iyi sikuchokera kuboma ikuchokera kwa mmalawi ndi mmalawi amene akugula mafuta mokwera mtengo kuyembekezera kuti mtsewu ukonzedwa amene sitina mfuse, sitina mpempe, tangutenga ndalama ija nkwiru uweza kukungole zimine tinazo. Ndetu kuti ya, tifotokozirani kuto mwino, tifuse nyumba ino. Kunina kuti kodi tufuna kuti zizipitilire, kapena zizapitilire. Ndetu kuti taimi na Malawi mwino.
Njifo ndunai, Jacob Hara, anapereka chifuka jumu kampani zoira nisa mafudazi, sisi kuulibila misonko hii.
Ida sinha mpamfu. Kusintha kwa mpamfu kumene kuja, kunapangisa kuti mafuta atu omwe temagula ni ndrama ya kunja. Ndi ndrama yomwe timagulira ayo tsopano tiyambe kugula mafuta ochepa. Koma mtengo wathu momwe tinawapangira kuti timapangira mtengo wathu mabwera bwanji unapangidwa mmakwacha. Ndiye kuti ndrama yomwe tidayika pa ndondo ndanda ndomwe timati wa price build up. Yomwe timaonetsa kuti tilekeze mafuta amafika pa mtengo wakuti. Pakatero tiwonjezerepo fuel level ndrama yakuti, tiwonjezerepo road level ndrama yakuti, onse umakwacha nkukhala ni ndrama yomwe imatipatsa mtengo omwe anthu amagula mafuta pa Malawi kwacha pa pump. Ndiye kuti ndrama yoyambirira ija yomwe timapangira land kapena kuti mafuta amafikira mdziko uno idasintha yokha chifukwa cha kusintha mphamvu kwa Malawi kwacha kuti tikapangitsa mwe budget katembenuza ndrama ija ndiye kuti mafuta aja anadzapezeka kuti amafunika kuti akwere kwambiri mtengo kufanana ndi momwe kwacha idasinthira mphamvu ndenu
mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posidwa pa khani kumwepo.
Chaka cha tsopano machanelo anyuani poti munafunsa ife azuku timayanka wonerani kunzirani sewirani macheza ndi mbalame zochokera ku maiko ozizira macheza ndi mbalame za maiko onse wonerani mipira yosiyana siyana ya kunja ndi tsatane tsatane mumwe masewero akuyendera zosangalatsa za tsopano lumikizani yesani ziwani zikuteka pa zuku zuku ndi dilu.
Takulandiraninso tuwanenso midi ya nkhanizi msonkhano wa ukulu wa Spanish Alliance for Democracy wayamba kulilongwe apungwa nyumba ya malamulo atali ni ngongole zazikulu poyesa kuthandiza anthu zomwe akufuna bungwe la Mesa Malawi lalimbikitsa atona nkhani kuti athandize pa ntchito ntenda ya kansa mdziko lino bungwe la atona nkhani la Mesa Malawi lapempha kuti atona nkhani atenge nawo gawo polimbana ni ntendayi yomwe ikusautsa anthu kwambiri polankhula pomwe bungwe la MSF limapereka mphoto ya makompyuta kwa atona nkhani awiri modzi mwakulakula Mesa Malawi Nathan Majawa kuti mwachitsanzo khansa ya khomo la chiberekero ikusautsa kwambiri pakati pa amayi iwo ati chaka chilichonse amayi oposa 4,000 amawapeza ndi mtendayi mdziko lino ndipo akuti ena 3,000 akumafa
ndife othokoza kwambiri ngati Mesa Malawi kuti bungwe limeneli la MSF lakwanitsa lonjezo lake limene linalonjeza pa 4 Mei pamene tinakumana kunkopola pamene olemba nkhani ma dera osiyana siyana monga radio TV komanso newspaper amalandira mphoto pogwira ntchito yawo bwino muchaka chimene chinangotha kotero ndife kondwera kuti bungwe limene lakwanitsa lonjezo lanu lonjezo lawo kupereka mphoto zimene za malaptopu kwa opambana amene anapambana mukategoleja timati yolemba zokhuza matenda a kansa amene ndi Aston Gondwe komanso Patience tundidi ndo wakulu ngati olemba nkhani kufalisa njira zimene tingapewere matenda amenewa kumanso njira mene zilipo zimene zokuthandizira kuti munthu aziwe kuti ngati ndi cancer kapena ayi chama zicha screening zimene boma kumanso mabungo sena sena makhala kuchita ndife timene tenga uthenga umene kupitisa kwa Malawi kupitisa kumiziko sena sena kuzera munjira zimene mafalisira nkhani kuti anthu aziwe
Mozi mwato nkhani mwana ndira mphotozi chifukwa cholemba bwino nkhani zokuza ntendai Aston Gonde wa MPC ati zampatsa mangolomera
ngatato nkhani ndibaona ngati ndodi ndo akulo nga kuthandizira kulemba nkhani zimene zingathandize kupereka ziganizo zoyenera kwa adindo kutathandizire pamavuto amene tikumanawo ngati dziko chifukwa tikaona mbiri yake ngati Malawi makamaka pamatenda amenewa kwa cervical cancer sizilibwina kweniweni number 2 pa maiko onse pa ziko lonse sono kungokumbusana kuti ngatatola nkhani mwayo kapezeka kofunika ndithu tizizama kwambiri tikamalemba nkhani zathu kuti tiyese kubweresa kusintha pamene akuona mavuto siyana siyana kutola nkhani tu makhala ngati utumiki wa padera dera ndipo pochita utumiki wa mafunika kuti munthu uzizipereka ndithu mwakuya
Wachiwiri kwa mtsogolero wa dziko lino Michael Usi wauza akadaulo wa ntchito za umisiri maenjinia kuti aunike ndi kupeza njira zotukula ndi kuteteza mbiri ya ntchito yawo. Ausi ankhula izi pa msonkhano wakula pachaka wa bunge la Malawi Institution of Engineering MIE. Iwo anaonjezera kuti dziko lino lakhala likuvutika ndi zinthu zosamangidwa bwino komanso zosalimba zomwe kuti zimapinja mbiri ya misiri ya Malawi. Rafael Mlozo ali ndi ripoti.
Polankhula la chinayi kumangochi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anati dziko la Malawi kuti lichoke pa mulingo omwe lili kufika pa mulingo okhala ndi chuma chozidalira pofika mchaka cha 2030 likuoneka kukhala kuti likhale dziko limene lizichita zinthu zake zimene lizika pochidwi Dr. Usi ati apa pafunika kuti ngati dziko kwambiri ligwiritse ntchito zinthu za makono osati mmene zinthu zimakhalira kale Dr. Usi ati kuyangana mene zinthu zikuendera maiko ena makamaka maiko amene ndolemera zikuonetsa kuti anakhazikika pogwiritsa ntchito zinthu za makono maka nkhani ngati za ma engineer amene anayika chidwi ndi luso patsogolo iwo anati apa pofunika kuti ma engineer mdziko muno akhale pansi ndi kuziunika mmene akugwirira ntchito pofuna kuti dziko lino lipite patsogolo yemwe anali wachiwiri kwa gulu la ma engineer ali mdziko muno apo kulemeka anavomereza kuti pina pake pali mavuto koma anati mavuto ena athetsedwa kupyolera pa msonkhano umene akhala kwambira na zinthu zosiyana siyana ndipo anati mavuto ena ndiwoposa ntchito yawo monga kulowerera kwa ntchito akamagwira ndi anthu amene amaruma kuti agwire ntchitoyo komanso kupereka ndalama zochepa akafuna kuti agwire ntchito
ndi tukangana na madera onse madera a ifeyo ngati maengineer ngati munthu kuti kodi timafuza kwanira angati mafuza sakwanira tikupanga chani komanso tifune tione kuti kodi ndimbali ziri ndi ziti zimene tikuyenera kupanga advice boma ndi itenotero kuti tipange mproof
chaka chino msonkhano ukuchitika poyang'anira mfundo zofuna kuti Malawi adzakwanirise loto lake la chitukuko la mchaka cha 2063 malo mwa ZBS ndi Rafa Mlozoa
Nkhani zina nduna yakale yasachuma ku South Africa Pravin Gordhan yamwalira ndi zaka 75. A Gordhan omwe analimbana ndi tsankho adathandizira kwambiri kusintha zinthu ku South Africa kupita ku democracy pa zokambirana zothesa ulamuliro wa tsankho. Iwo anakhanso nduna yasachuma ndi maudindo ena pamwamba aboma kuyambira mzaka za 1990 mpaka pomwe adalengeza kuti asiyandale May. Akubanja la Gordhan ati iwo amwalira mchipatala lero mawa atadwala cancer. Akuti pomwalira analinda achibale awo abwenzi apantima komanso anzawo pa nkhondo yomenyera ufulu wa dziko la South Africa ndi nkhani imene insota tsiriza zomwe tinakonzerana